Masterminding, novidade.
Kausukela, Ichaba pela nalo nelelis kolomela ishube mayishu basuke nje bakhuza Lirikali bale lami mina ngiyayiphula Young KK ikhanda lentwa Ichaba pela nalo nelelis kolomela ishube mayishu basuke nje bakhuza Lirikali bale lami mina ngiyayiphula